Bia modhi kuomin soko, bia gedi kuomin Luanda. Biwe piwa ngai oya, ikwe na chunya paronge. Bia modhi kuomin soko, bia gedi kuomin Luanda. Biwe piwa ngasa yoi, obikwe na chunya paronge. Nyaserumo.
One Studio.
Radio mongeyo mbaka oh nyingi Yesu to luonga luonga kie mone nyingi winjo nyingi Yesu e molacho en boch mane mogombo nyombo pincha mile ogi woini to en lor mane mogombo dodo kolololo ile ogi nyako oh nyingi Yesu to luonga luonga kie mone nyingi winjo
Via
modie, via gedi
kumi,
ikwe na chunya ye, via modie,
via gedi kumi,
zai Yesu na,
ikwe piwanga zayoi, ikwe na chunya paronge, zemo.
Yae chunya lit, ndo wich kuoto hewa, mire mahinga. Kudawe makalusu
Alungi ya Yesu ya telo chungi Endala mane moti mukwiri Ya uwaidere motamo wang Jaduo mpacho mwekunda ileo gilwar Koso mama ileo gimigumba Umbiyo chobolo yike thoni kieo Oh nyingi Yesu tumunga luunga kie Kuni nyingi winyo Moriembo tuoche duto Usiptende iluwaro mapinyite Tuochora ni moketo ngol kumi Uberila mane migoe boma Katiro marija chienu mai Oh nyingi Yesu tulunga luunga kie Uni nyingi winjo
Bia modhi kumi soko
Bia modhi ye
Bia gedi kumi
Oh bia gedi kumi
Iwe piwa ngayo
Bikwe na chunya ye
Bikwe na chunya
Bia modhi ye
Mora mora ma aluoro oseyuda kendo gik mabuoga ema timore na aonge kwe kendo kanyal yweyo nikech chandruok na osiko
Yesu Yesu para chingatimie neno Yesu in Mesia achiel kende maonge moro tongde angeyo kuma dayudie takulora nikipiwa nganya kelo atuo maraga muofu kama nango Tuo maraka mufuka yorwenya Chunya ose kol gibedo mangima Japita madeba mozi nkanye Manyumora echuodo matute awa Onge kamo tegno manyalo chungie Chopira za baba kane dirna Pia neno ima mochopi muta Togara chimio kanyal chiemo Piwanga ton pinye chalo kodhi nyindo Ariera ediero dagotieno Ana chura chura toni nonge Angielo raeli ya regi piwanga Wanda koro rama kiyuago waru Moro maro wanga tose korumo Wanga ore karango konde Apimora gichula katagi winyo Mungi chino kende delagunda Pene gimalongo kikecho koda Bebedo na makwinyo jatelo ya ye Ini kuna ruth nyake chienkoso Koso nguono niyo zeru mocho Sizolo ya kodi chunya ugombi mana gaga piny motuo komboko Rama nyito mudho lil na mena Aluongi tiling na nangu ya wa
Pia modhi kuobir soko
Pia modhi ye
Pia gedi kuobir
Oh pia gedi kuobir
Iwe piwanga iyo
Ikwe na chunya ye
Ikwe na chunya parongi
Pia modhi ye
Pia modhi kuobir soko
Oh
Pia gedi kuobir
Masai yesu na
Iwe piwanga sayoni Oh pikwe na chunya parongi
One Studio.
Biro yowa gipiwanga mak ocho. Nakachop nyasacha winja gipo lomalo medwoka. Wayuwag kode ngat moro machunya lit. Mana kitanda mar midekre. Kata moparo dalane kata giode kata gidalagi. Owadwa kata nyaminwa. Giseka otol ni deri nango. Kususum to iseruo nango. Gigo ekomondo chimchoe nyingi yesu ni maro sewinjo yuwakwa.
Oh.